Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma Kundu keba nukutara kebana Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma Kundu keba nukutara kebana
Akatarese ye mwe kawagasema Inyanga kubigwa ye mwe vira igora
Kundu keba nukutara kebana
Ibyawe mugenzi byarahinyutse aho babukaranga twari munsi y'urujo
Kebanukutarakebana
Ko wiyimbira nk'ifuku gafuragira ukinjira mu gacuru kanzwe niki
Kebanukutarakebana
Bibuzimuye ujibuntu umwanya wagiye nturi kuragaruka
Kebanukutarakebana Biyo mirindiro ndeliyo ngoma
Rugutura matwi
Sasika wamura bica bandurangaza
Kunduke banu kutarakebana
Imfubyi n'abapfakazi buzuye uburungi igihugu n'umusa kubesha makungu
Kunduke banu kutarakebana
Biragaragara ko benshi baguhinyuye ikinyoma kimara umunsi n'ikimara umwaka
Kunduke banu kutarakebana
Abenshi baramiye baranahanura ingoma niyibwa iwacu burunga
Kunduke banu kutarakebana Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma
Rugutura matwi
Ngomura imu kata mwando kwiku Ngomura ukipi imi yuku chucha Kundu keba nukutara kebana
Rugutura matwi
Ngomura imu kata mwando kwiku Ngomura ukipi imi yuku chucha Kundu keba nukutara kebana Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma
Kabisubundi n'umwamaratanga nawo hora ku ngoma
Kunduke banu kutarakebana
Kundu anugureke kwica amatwi uvumwa na beshi ugatebu gatota
Kunduke banu kutarakebana
Muhe kuri ababyeyi wabigize umurimo zimburike kindi atari umuvumo
Kunduke banu kutarakebana
Reka nawe ukore neza mu bwakwibarutse iyo ukoze neza iraguherekeza
Kebanu kutarakebana Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma
Rugutura matwi
Ngomura imu kata mwando kwiku Ngomura ukipi imi yuku chucha Kundu kebanu kutarakebana
Rugutura matwi
Ngomura imu kata mwando kwiku Ngomura ukipi imi yuku chucha Kundu kebanu kutarakebana Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma
Jeje biteya gahinda harageze kutanga utaratangara
Kunduke banu kutarakebana
Bavangu ibibondo bamwe baba bicanye amaraso w'isizi uzoyozwa niki
Kunduke banu kutarakebana
Urabesha Imana ngo urayikorera yoyo ninyegezwe ihorihoze
Kunduke banu kutarakebana
Ruriya bandi rutakwibagiye ushakaho kwisoza utarasuzugugwa
Kebanu kutarakebana Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma
Rugutura matwi
Ngomura imu kata mwando kwiku Ngomura ukipi imi yuku chucha Kundu kebanu kutarakebana
Rugutura matwi
Ngomura imu kata mwando kwiku Ngomura ukipi imi yuku chucha Kundu kebanu kutarakebana Ndiyo miri ndiro ndeliyo ngoma
Rugutura matwi
keza kumuryango mwiza.
Bonjour Hervé, pourquoi est-ce que tu es ici? Où est ta femme?
Bonjour Eric. Ah, ma femme, elle est juste au petit terrain de football. Elle discute avec d'autres femmes. Paraît-il que la fille de Didas a été violée par le gardien de vache.
Oh, quelle horreur vraiment. Mais au moins ils ont saisi la justice.
Ah, la justice? Pour qu'elle fasse quoi?
Hervé, tu ne sais pas qu'il y a une loi sur les violences basées sur le genre?
Quelle loi? Arrête de mentir, Eric.
Bien sûr que la loi existe, Hervé. C'est la loi numéro 1/013 du 22 septembre 2016 pour ta prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Dans son chapitre 3 de la protection des victimes et des violences basées sur le genre, dans son article 13, il stipule que le gouvernement promeut à travers les structures sociales, sanitaires, juridiques et éducatives la détention précoce des cas de violences basées sur le genre et la prise en charge intégrée des victimes. Dans tous les cas de violences basées sur le genre, les instances judiciaires sont tenues à recueillir auprès des structures sanitaires compétentes, une expertise médicale, des tests de dépistage du VIH-SIDA et toute autre infection sexuellement transmissible si la victime est son auteur, afin de pouvoir évaluer avec exactitude l'étendue du préjudice subi. Néanmoins, toutes les dépenses engagées par l'État seront remboursées par le coupable une fois le jugement rendu.
Oh, grand merci Eric. Je vais tout de suite les informer d'aller directement saisir la justice.
Ceci est un message de la radio Igice Anilo en partenariat avec le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi et le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes des droits internationaux commis au Burundi, CAVIB.
Turabandanya rero kuganira ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka 2015 aho ababyeyi bahekugwa abandi bagafakara inyuma y'imyaka 3 rero muri radio igicaniro tukaba twabateguriye ikiganiro kidasanzwe tugaruka ku civugo kigira kiti twese hamwe duharanira ubutungane ku nzira karengane zagandaguye ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka 2015 Arsene Bitabuzi nije ngiye kuganira n'abatumire bacu muri kano kanya nabo akabari Maître Yves Runyagu ari mu rwego rw'abashingwa manza baburanira abahuye n'amabi mu Burundi muri mwaka 2015 ni Kavibe Mumfunyapfunyo Maître Yves Runyagu tubahikaze mu kiganiro
Yego murakoze cyane kuntumira muri kino kiganiro.
Yego murakoze cyane. Umutumire w'uri turi kumwe ni Chauvino Mugwengezo n'umunye politike mumenyereye. Ubu Chauvino Mugwengezo rero muri iki gihe turiko turavuga yari yahagurutse yiyamiriza nk'abandi barundi bose ihunyangwa ry'amategeko ariko cyane cyane yari arongoye Muvuma Arusha. Reka nawe tumuhe ikaze. Chauvino Mugwengezo namwe tubahikaze mu kiganiro cyacu.
Murakoze cyane kudutumira murakoze namwe bandi mwashimye ko tuterabara muri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe turi kumwe kandi na Rutsi Ntambara ni umurundi novuga ngo ari muri diaspora nkuko bivugwa mu kinyamazuru ariko akurikiranira hafi cyane ibya politike y'igihugu yama yagira n'ibyo aterereye muramumenyereye kuri radio igicaniro Rutsi Ntambara namwe tubaramutse tubahe nikaze mu kiganiro
ndabaramukije cyane nongere ndamutse n'abariko barumviriza ikiganiro nabo dusangiye ikiganiro cy'uyu munsi nimugire uburundi
ego me murakoze cyane twatanguye tubivuga rero turi mu kiganiro kidasanzwe turiko turibuka aya magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015 kucivugo kivuga kiti twese hamwe duharanire ubutungane ku nzira karengane zagandaguwe ku magenekerezo ya 11 na 12 twariko turababwira muri Kigarama umwaka wa 2015 reka kumbure duhere ku mushingwa manza Ive Runyagu twababwiye ari mu rwego rw'abashingwa manza ruburanira ababa huye naya mabi muri uwo mwaka turiko turababwira kuri ya magenekezo turiko turavuga tumubaza uti mbega Ive Runyagu mwebwe muri Kavibe iki cyumviro cavuye hehe kugira ngo mwumve yuko mwogira uru runani kugira ngo mushobore kuburanira abahuye naya mabi muri iki gihe turiko turavuga
ego murakoze cyane novuga ko urunani Kavibe kwagiyeho bivanye n'ibibazo byari bihari nyene cyuko hariko haraboneka uguhonyanga cyane agateka kazi na muntu kuva cyane cyane mu kwezi kwa kane nk'uko mubyibuka 2015 aho uwari umukuru w'igihugu w'ico gihe president Pierre Nkurunziza afatiye ingingo yuko abandanya ikiringo cha gatatu cyari giteye kubiri n'amategeko eka mbere n'amasezerano yarusha abarundi bari bemeje barushe ico gihe rero kubera ko abantu bari ko baricwa ari benshi kubera ko abantu bari batanguye kwangazwa ari benshi hari hatanguye ibintu byo kunyuruza abantu cyo turaheza turiyumvira tuti natwe nk'abashingwa manza ni igiki twoterera muri cyo gihe rero niho haza icyumviro cuko twogira urunani kugira ngo dushure kwegera abo bantu bari ko barabura kubwa imiryango twegera abo bantu bakomeretse twegera abo bantu basinzikarijwe ubuzima n'abandi kugira ngo dufashe tuje mu mugwi w'abandi kugira ngo amajwi yacu agere kure dushikane ibyo bibazo mu masentare cyane cyane mpuzamakungu kubera ko byaragaragara ko amasentare yo mu gihugu mu by'ukuri ari nawe yarakwiye kuba yarafashe ibyo bibazo byose mu ntoki atacu yarashoboye ubutungane bw'u Burundi ntacu bwari bushoboye kandi ntibyari kuba ari bishasha ngira murabizi ko n'imbere y'ibihumbi 2015 ikibazo cy'ubutungane cyari gihari gucyo rero turaheza tuja hamwe turakora ibyo dushoboye sinovuga ngo twakoze inshi cyane oya twakoze ariko ibyo dushoboye aho tugeza nkumbure ibindi turaza kubigaruka ko
turaja kubigaruka ko kuko nanjye nayo guheba nkubaza nti ko mbona ubishyira muri kahise muti twarakoze ibyo dushoboye nti mbega ubunye mwoba mwarashitse kuco mwifuza cyaje mwoba mwararambiwe reka ko murenge aho ngo turaja kuhashika ariko mu kirundi bavuga ngo nta kaburimvo kugira ngo mwebwe mukore nk'ibyo wari kuravuga hari cyatumye biba hari cyatumye wabivuze neza reka tubanze twumvize umunye politike Chauvin Mugwengeze nkuko natanguye ndabivuga yari yahagurutse nawe ari imbere yarongoye muvuma Arusha muri umwaka 2015 ndamubaza nti mbega Mugwengezo mwebwe inyuma yaho mumaze guhagurukira muhagwana ugo rugamba mugwanya kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza ubwicanyi bwaciye bukurikira kuri ya magenekezo ya 2012 Kigarama mwebwe mubuha iziguriye
murakoze cyane kuri ico kibazo na cyane cyane jewe shaka ndabashimire ku twigoro kutudasanzwe kwama mugaruka kuri ico gihe ibyabaye ni cyabitumye hari intumbero nyabaki egome jewe rero nashaka nibutse abarundi yuko mu mwaka w'2015 nk'abanye politike tumaze kubona ko umukuru w'igihugu ahejeje guhunyanga amategeko twaciye twiyunganya turavugana nk'abanye politike turaja mu banywanyi bacu mu migambwe yacu turagura no kubadaharanira ibyicaro vya politike aho societe civile turaheza twumvikana ko dukwiye kwanga ico kiringo
yego
dushitse kuri iyo ntambwe turaheza kandi dushaka kuri kwindi ntambwe yuko igikorwa tugira dukore n'icu kwanga vyonyene ikiringo kitewe n'amategeko
yego
nta bindi bintu twebwe turekwiye gukora nta kwica umuntu numwe bibaho nta gusahura ibya murundi
kandi ibyo mwarabikurikije ko bavuga ngo inkwazi isezerana mu masesa ibyo mwari mwasezeranye niko byagenze
ego neza cyane tuti rero narijya amategeko turekurira kwanga ikiringo cya gatatu canke ibyo byose bitewe n'amategeko twibaza ko twobigenza uko onye etukanga ko aja kuri iyo ntambwe ayishikako niho twaca tutangura imyiyerekano
yego
turayitangura kandi ndanashima ingene biriko biragenda ko atanumwe agiye uwundi ndwara tukazindukira mu makarti yacu tugana mu gisagara kugira tugaragaze yuko birashoboka ikintu abantu bari baheje gushikako inyuma y'imyaka myinshi abantu bari ko baricana igikogwa ciyumviriwe na Julius Nyerere amaze kubona ko igihugu cyacu cyama kiri mu marira na magaya icyo cyumvira akagishyira muri Mandela akacumva bagakorana bagatuma ko barundi kugira batangure kuvugana mu nyuma Kofi Annan icyo gihe yararongoye Nations Unies nawe akifatanya nabo icyo gihe kandi bagaca kandi bagura na Bill Clinton bakamushyiramo iyo ntambwe ikaboneka yuko Burundi gusubira ku mahoro kuko abarundi bari bararushe hama hagaca haboneka hiyadukiza umuntu kubera igihagararo afise nk'umukuru w'igihugu agaca ayo masezerano ayo mategeko yose yagenga kiringo ciwe agaca yahunyanga tuti rero ntibishoboka reka tuje mu ibarabara tumwangire mu kumwangira rero ivyaciye biba nuko batarinze n'ukuraba ko atakiriko kiraba icyakurikiye nuko igipolisi gikoreshejwe na Adolf Nshimirimana na Nkurunziza nyene yarabateye yiwe
cyaciye kiringira ku banyagihugu gitangura kubarasa bigitangura ntitwabura ko birinda kuja muri iyo ntambwe twabura abapolisi baje bakabuza abantu kubandanya imyirikano mwa mu nyuma byahavuye bivamwo induru zikomeye cyane gushika bishike no kumaraso nibutse ngaha yuko mu nyakabiga mu gihe twari twaravuze tuti ntiyagira agirundwara haribonekeje ikintu kitameze neza kuko hari umuntu yishwe mu nyakabiga
umuntu wo ku ruhande ruhe umuntu wo ku ruhande ruhe
umuntu wo ku ruhande rwa CNDD-FDD
vyagenze gute nawe
ego me uwo muntu sinzi iyo ya Java arasimba baramufata twe twari mu nama ntitwarabona ko twatanze amategeko kandi ko ayo mategeko bose bayakiriye neza uwo muntu sinzi nyine cyabaye umuntu baramwishi baramuturira ico ntawo kideha njewe ndi murundi kandi ndakundiye gucanje cyane hama icakwirikiye ahagutanguza amatohoza byagenze gute hakurondera ababikoze kuko uko niko bidire kugenda hakurondera ababikoze bashitse kuri ico kintu bakubahuka noneho hace yatangwa itegeko rikora hose kuburyo bukeye kumutakura twace tutangura kumva abapolisi bisha abantu
ariko imbere yuko kumbure tubanza kumenya inyifato y'igipolisi cyanke inzego zige umutekano nyuma y'iryo bararyarihejeje kugwa naho bari baciye kubi nibyo mwari mwarasezeranye mwebwe nk'abantu bari barahamagariye imyerekano kandi muri n'imbere y'abandi mumaze kubona ivyo mwagize inyifato imeze gute mwabwiye iki abo bakoze ivyo onye mutabisezeranye cyanke naho ikindi kibazo mumaze kubona igipolisi gitanguye kurasa n'amasasu yica ko mwavuze yuko mwe mwari mwasezeranye hataco mukora mwaremera bakabarasa mumanitsa amaboko mutaba subitse
oya to twaremera tugatareka amaboko nta muntu numwe muri twebwe uretse iyo ka imwe y'umuntu umwe nta muntu umwe je ko no sabira ko yicwa numwe ariko kijya kigejeje kuba umengo leta y'u Burundi CNDD-FDD ya nkunu ziza yacibara ati okay ko bibaye kuri ya rero reka tubereke ko dushora kubica bose nicyo cyacye gikurikira kuko baci bakoresha inkoho bararasa abantu kubwinshi abantu batangura gupfa umutakura bajya abana abandi twe twagumye twamama tuje kumaraje tuti ivyo onye muri ko murakora hama rero urumva bica bifata iyindi ntumbero abapolisi bobo bica bigaragara ko bari ku ruhande rwa leta ya nkuru nziza bica bigaragara ko iyo ntumbero yo kwica bayakiriye neza kandi ko bariko barayikorera ko igisoda muri ico gihe naco caci giseruka camama nimureke n'ukuri nimureke nimwe urumva hace haba rero nk'inzego zibiri imwe umengo irabona ko yokwica iyindi ikagira ati oya ntibishoboka ibyo n'ukuri ibyo bariko barasaba byari ibi n'ibi gusa voilà uko niko vyagiye rero mu nyuma rero hahavuye haduka izindi ngorane cyane inkuru nziza acafata rero intumbero yabona ko ariyo yomukingira yo gutangura kwica abantu rero iyo ivyo ari kuravuga kuri amatariki umva jewe nahavuye nja mu nama i Dar es Salaam y'abakuru b'ibihugu byo mu karere hanyuma rero kuri ayo matariki twari twarahavuye abantu benshi banye politike sinzi umugwi mu nyuma waciuja gutera kambi minga ni kamoha hama uwo mugu rero ubikoze uko onye icakurikiye nuko
ariko gashovino kumbure kugira ngo duce turasa ku ntego twongeye dusange ijambo n'abandi wewe wari mu barongoye abo bari ko bari yamiriza uvuze ngo bateye ikambi umengo ni kamuha birazwi yuko hatewe amakambi irenga imwe hatewe kamuha kangagara turumva no kumujejuru byose byarabereye
ivyo jewe siho narindi nari naragiye kera hanyuma nivyakurikiye amanifestation zari zarahagaze hanyuma araduka umugwi uja gutera ivyo vyo vy'amakambi muhana n'ani makambi ivyo je ntavyo nzi kuko twari twaragiye kuva kera
ariko ivyakurikiye byo vyurabizi n'avyo twabajije ati mwavyakiriye gute
twavyakiriye nabi cyane kuko sinshigikiye na buhoro yuko umugwi runaka woja gutera inkambi oya ivyo sino bishigikira kuko ikambi ifite isiguro y'igihugu ugwego gw'isoda n'ugwego gw'igihugu ugwego gw'igipolisi n'ugwego gw'igihugu je aho ngeze ubwenge n'ukwemera kwanje sinoshigikira umugwa wose uja gutera inkambi kuko niba ufise ivyo uharanira ubisaba ukabishira habona ugasaba umubonano cyangwa ukandika cyangwa ukabicisha mu nzira zinyuranye kuja gutera kambi bari kurondera leta ba cyangwa bagacisha mu nzira zindi zose zishoboka kugira bashikirize izo bafise ku mutima rero naho biruko onye naho biruko onye nta siguro nimwe ko leta mvuze leta nta siguro nimwe leta ifise guca birara mu banyagihugu ikarasa uwo wese abona kwa gihema niko vyagenze uko bimeze kose ico cabaye icaha gihambaye cyane mu gihugu cacu no muri uko kuntu iyo migwi yateye yari ifise ivyo iharanira tudashigikiye ko yari gutera makambi leta yari gufata rero ico gikogwa igatanguza amatohoza amatohoza shika kana amatohoza akogwa ahagwe kiringo ati kiringo kinaka amatohoza azobaheze ariko guci irengera kubanya gihugu ikabarigita ikabica ukuraho nukuri icyo ni icaha leta izobazwa n'icaha banyina abantu b'imiryango wabo duhire duhishije turi kumwe
ngira baheva bana dufasha uri kuri avuga uti ni icaha kumbure baratubwira badufashe turababaza ico caha ingene citwa n'amategeko yoba agihana reka kumbure kugira ngo dusangire ijambo tuje kwa Roots Ntambara Ntambara twabivuze wewe uri umwe mu barundi batari mu gihugu bakurikiranira hafi ibya politike y'igihugu niki gihe cha 2015 sinzi yuko mwamwari mu gihugu canke mutari hafi ariko iconzi coco uko mwabikurikiranye kandi n'ubu mumaze kugira ico mubivuze ko kitari gito ariko ikibazo nyezina nashaka gukubaza mbega wumvise Chauvino ukuntu yabivuze mu ntango agira nahantu no vuga ngo barashitse kugwego go gutera makambi wewe iyi nyifato yuko abanyagihugu bavuye mu myiyerekano bavuga ko ari pacifique bageze ahantu bafashe ibigwanisho barateye amakambi barafashe umuheto wewe ibyo onye ubihisigura igihe ga Ntambara
murakoze cyane nko kubivuze nivyo 2015 jewe sinari nkiri mu gihugu nari narangaye nk'abandi barundi benshi bangajwe ariko nakurikiye ni ngere mu Chauvino mugwengezo yabivuze intango aho ngine byagiye birakurikirana byinshi nivyo niko byagenze kandi nanje naho ntari hafi narabikurikira nari mfise inshuti y'abagendi abo twakuranye abo twiganye twareranywe twavugana buri munsi bakatubwira ingene biriko biragenda ariko nivyo babitangudiye bibaza yuko bizoba bintu hazobamwe ubutungane cyane bizogenda neza takwicwa je no vuga nti bagize bimwe no kwita copier coller mu bantu ari muri vya informatique byari bisa n'ibikurikiye igihe twari tubona bimwe bise printer arabe urabona ko hari hamaze imyaka
ibyo byabara Ntambara kuba tumva copier coller icyo arico abatumva copier coller icyo arico uwogerageza kuvuga icyo ushatse kuvuga
basha mu kirundi
no vuga kwariganiza
no kwigana ikintu ukagiterura ukagitereka ahantu
yego nibaza ko
none iyo copier coller bayikuye he
mu bihugu byabara bo muri kirya gihe muri rya myaka hari hamaze iminsi hariho impinduka mu butegetsi bakoresheje imyigaragambyo kandi igakunda ubutegetsi bukahava
yego
hanyuma hariho nk'abantu nka babiri ntavuze bavuze ko je barabimbiye ko byabahaye inspiration cyangwa byarabahaye kwiyumvira ko no mu Burundi byoshoboka
murabo bari muri iyo myiyerekano
hari amategeko ego bavuze ati inyuma yarusha turavye amategeko turavye ivyo yarusha yadushikanye ko tukarabe bihangange nkuko Chauvino mugwegezo yabivuze babaye muri ivyo byugushikayeho Burundi abarundi bari muri politiki sino vuga ngo abarundi bose kuko arusha hagiyemwo ibugwi kandi sinje kubesha arusha kubwi wanje naje ndafise utunenge ndayinenga dukeya ariko ivyo bashitse ko vyarahaye agahengwa igihugu ariko kuri jewe si wari umuti urama gihugu turavye amabi yabaye mu gihugu inkinangana
hari urukurikirane turiko turakora ngira tuzoguhamagara ubidusubire neza reka tuduge ku ijambo
yego murakoze cyane ni mwampa kanya nzokwigora kandi nzobikora jewe mvuge nti 2015 vyabaye kwibaza ko vyoba atamarasa sesetse kwari kwihenda cyane ntanga akarorero kamwe murazi igipolisi cyari kivuye murazi abapolisi bamwe bavuye mu mashamba abandi bari mu gihugu inyigisho zo gusubira gukunda igihugu ntazigeze ziboneka zuko murazi byabaye muri gihe cy'intambara abantu bategerwa ku mabarabara bakicwa abandi banyuruzo abandi bahabwa amazirantoke ibyo bintu bwo bukoko bwose ntibwari bwave muri aba bantu bari mu nzego z'umutekano ako n'akantu gatoya kwibaza yuko atamaraso yose seka kwari kwihera ariko ikibazo niba umuntu yari kwibaza none ko hari havamwe abandi baje gutera makambi mubo bateguye imyerekano ese yari imigwi ibiri iri amparalere ese kabanye politike cyangwa muri societe civile bari babizi ko hari uwundi mugwi uri ruhande wo kwitegura gutera makambi ico ni kibazo no kwibaza kenshi kigoye kumbure bari kubakira bakabaganira bati ibintu mugiye kugira ntango uvu mufise zo gutera makambi ntango uvu mufise zo gushobora guhangana nabo nimubireke canke nimubigire gutyo sinzi ko ico kintu baba bari bakira ikindi nibaza mu gihugu cyacu cyose gifise ingorane nk'u Burundi kwiyumvira tutireka dukora umugwi aho ngiye kushaka guhinsigura bateye amakambi mu gihe babona ko ibintu atayindi nzira nimwe ishoboka kwinzira y'umutekano kwigaragambya idashoboka kwikora ku nguvu mu bihe igihugu gifise kenshi birabaho atayindi nzira ihari kwikora ku nguvu birabaho
kandi ubirabye ubirabye nta n'iyindi nzira yari gushoboka atari ibyo bakoze
Jenny baza ko mu rujya mwanya bitari gushoboka kuko nushobora guja guhangana n'umuntu akurasa amasasu igipolisi cyagifise amasasu abari mu myigaragambyo nta masasu bari bafite
yego
kwiyumvira ati tukatrondera ubundi buryo bw'inguvu kuri jewe so kwihenda no ahubwo kwihenda ko bakuri strategy n'umwanya watumye baje gukora ivyo bintu bataravye ko abo terayo makambi mbega niba terayo makambi bavuye gutera makambi bajahe inyuma yo gutera makambi biragenda gute aho niho nibaza yuko abo bantu nabo babarihendeye kuko byari bigoye kumva ngo jenda teye ikambi ya Musaga na teye ikambi ya Ngagara na makambi ari mu gihagasagara hagati abo bantu bateye makambi none nibaheza gutera makambi baca bajahe ntawuzi umugambi bari bafise ko gutera makambi mbega ko ari ugutera makambi kugira batware ibiriyo canke gutera kugira ngo niba batera batwara abasoda bariyo urumva gushika ubu nta kintu na kimwe twaronse nyuma yo gutera amakambi icatumye batera amakambi abateye amakambi bashaka bega bari kumwe n'abanyepolitiki bari kumwe na societe civile byari bipanze gute ico kintu ntacho tuzi byabaye kamizwe n'ingoma
yego
ariko rejo nagira ngaruke ku kintu kimwe leta mwese murazi leta iyo yarivuye gukoresha igipolisi na leta ni ibintu bibiri bidatandukana na gato leta n'igipolisi numwe gitwagwa n'umuntu umwe aratanga itegeko abandi bagakurikira gusa ahantu no garukira ni nko gisirikare ni gisirikare bo urabona ko bagerageje kwa mama ariko naho nyine ndabibutse gatoyi dusubira inyuma igisirikare c'u Burundi cubatswe gute kuva kikibaho cari cubatswe muri novuga cuno kwita systeme de parrainage jewe ndumunyabururi ndo mu muryango uyu umuntu azokwinjira mu gisoda no umuntu nzobanzi niko igisoda cubatswe abenshi bakibayemo babivuze ubahuka kuvuga neza ibyabaye ko si benshi babyubaka kubivuga bare kubwira ko ariko vyagenda no kuvuga jewe nimba nzira kukora kugira ntingira ntabari igihugu uwa mparenye kuja muri ico gisodi atampaye uburenganzira bwo kubikora ntavyo nkora nico gituma ubona ko hageze igihe igisoda naco nyene kikabasinda bibazwa abandi bikanka abantu kwa kibaza ati kubera iki abasoda badatabara n'abatabaye n'abavuze ati aba kudete nyine yagenze abinanase mwibaza kubereka abandi bataba nuko harenwa abavuyemo bakavuga ati no we ntugene ikindi ca kabiri amatwa nsumira igihe batera amakambi hariho benshi bari bazi yuko abasoda muri amakambi bazobugurura imiryango hanyuma bakabatera bagacaba bafashanya bagacaba bakurikira wabonye hari numwe yasohotse nta numwe ariko abo twashoboye kuvugana jewe bari afite icyizere yuko abasoda baca babafasha nta n'umwe babafashije kubera ko atabafashije hari hamaze kubamo ubuntu bwo gukunda inda muri icyo gisoda jewe ko banyemereye kugira ibi ko bampaye ibi ebana ndicecekera ubupfafe nibereho ninubaka inzu quelque part umuryango wanje uzocubaho neza nivyo ushika umunsi vishigi umwe wese araba inda yiwe umwe wese araba inyeneje yoronka ipete umwe wese araba ukunda igihugu ntabihari ikiri ca kabiri novuga kandi chevenyu mu gwengezo yagize leta nta siguro nimwe yukumva ko hari umuntu yishwe wari yishwe benshi baravuga ko hari umuntu umukozi w'iperereza benshi barabivuga mugabo nta siguro nimwe rifise kuvuga ngo uko bishe umuntu natwica twica kuko igihugu ni iki igihugu simbibe sijya misozi tubona sajya maje
none ga ntambara n'abasubije inyuma cyane abakiriyemwo ugira ngo ababishwe magenekezo ya 11 na 12 byari bivuye kurujya baturiye cyane byari bivuye kwitegwa ry'amakambi
oya uyu yishwe mu ntango mu minsi ya mbere y'imyigaragambyo abishwe ijya inyuma yo gutera amakambi bobo bahi novuga nti leta abasoda n'igipolisi barahitanije kumva ko makambi yatewe bacavuga ngo abateye ko baciye mu bahagiye mu mazu yo kumusaga barabishe ariko bibuke hari habiciwe mu kumusaga kumusaga urya munsi harabiciwe mu nyakabigo urya munsi harabiciwe mu ngagara urya munsi harabiciwe mu ijejuru mu nyakabiga nta kambi yari ihari hari abapfuye hariho n'umusoda umwe batoye yishwe mu nyakabiga nta musoda n'umwe mu nyakabiga nta kambi hari genda ndabahakarorero je no vyita no vuga nti nibintu byari bisanzwe biteguye muri leta kwica abantu ijya kunsinyi yo kwica abantu bari bayifise ntibitwaze ngo nokwi kambi yatewe ngo bace bica abantu no vyita ko ni cyitwazo cyo kuvuga ngo twatewe tugiye kwivuna ariko siko ziba byaragenze kandi uwivuna ntahitanisha uwari we wese ahema nkuko Chauvin no mugwengeze yagize ni igicicyo cyo cyose gihembe udafite ikigwanisho uwo mwiciriki kandi ikindi ntiberekanye abo bose ngo bafatanye ibigwanisho abo bishwe abanamba
reka kumbure ibyo byose mwavuze kugira ngo tuje kwa maître gatoyi turaheza tubigaruke ko mu nyuma maître ibyo byose yabikurikiye yabyumvise arashobora kumvaho itegeko riba ryarenzwe cyanke ubundi yarengerewe ariko ahanini icyo twagire tumubaze nkuko no munsi twamuhamagaye nk'uwo muri Kavibe mbega maître mwebwe ko muburanira muri centre mpuzamakungu abahuye n'ababi muri 2015 no vuga ngo ikirego mwatanze mwagitangiye nde mwareze nde cyitwa gute bigeze hehe
murakoze cyane nkundire imbere yuko nishura gato yuko ico kibazo ngaruke ku byo bamwe canke abatumire bose turi kumwe bari bavuze
yego
mu majambo make nashaka gatoyi nse nubivunagura ngombe ntibujya ikibazo nyamukuru tutiriwe turavuga byinshi bujya nukurenga amategeko kwa perezida wa kijya gihe ari we perezida Nkurunziza
yego
muribuka imbere nuko ibibazo yuko nibibazo bivuka mu kwa kane 2015 muribuka abategetsi benshi bo ku isi batandukanye bagize ingendo nyinshi ibujumbura bavuga bati tabaranya ibyo bintu ntubikore bamuhanura akarere Afrika Amerika Uburayi n'abandi bose muribuka mu gihugu indani amajwi menshi yasemereye ati ibyo bintu ntubyo baho kubera ko nsubira inyuma kandi nibutse meme na ya raporo yuwarajejwe iperereza rya kijya gihe ari we General Niyombare mwibuke neza iyo raporo ko yagaragaza neza ko igihe yuramuka yinjiye muri ico kiringo ibibazo bizovuka mu gihugu bizoba byinshi cyane 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 nk'igihugu cacu igihugu kiba caciye mu bibazo bikomeye muri kahise nka kujya hariho ibintu nibaza ko umuntu ataba akwiye gukina nabyo imitima y'abantu ukwiye kuyiha igihe yo kubanza igatekana kugira ngo ubwenge bw'abantu buje mu bindi guca rero wubaho kugakora ibintu nkabijya abantu baki novuga bagihungabanye kwari kugurura inzira ibyo bibazo byose ubwicanyi bwinshi kandi niko byagenze murabibona
yego
aha rero nshatse kuvuga gato ndabivuze cyane cyane nishimikije ibyo ntambara yaravuze ngo abantu ngo barihenze mu kwibaza yuko bizoba mu mahoro n'umutekano byose bigahinduka nibaza koko nimba hari ababyiyumvirwa kwari kwihenda koko ariko benshi umuntu wese abona kure yiyumvira kandi nibaza ko aho namugwengeza ngira ntaza kumpinyuza nibaza yuko bose barabona ko impera n'imperuka uravyo kuntu perezida Nkurunziza yari yagaragaza ko ari determine canke nabo bari kumwe sinzi uko nabivuga mu kirundi determination ariko byaragaragara ko amarasa zoseseka aho rero n'ukuvuga ngo je inkweze y'amarere nk'uko bavuga ya byose ni ukurenga itegeko ibwirizwa shingiro rya gihe n'amasezerano y'Arusha ico ni ca mbere ica kabiri mu kwezi kwa 12 kubijanye n'ibituriko turavuga je nibaza ko babigarutse ko nabandi nta kintu na kimwe gishobora gusigura ingene naho bahatewe amakambi ingene ugaruka mu makartie atari ku ikambi ugafata abantu ukabavana mu mazu ukabashira mu ibarabara ukabarasa mu mutwe abandi wababoshe ibyo ni ibintu bihari muzi amasanamu ariho abantu ibiziga by'abantu byabonetse baboshwe kandi bishwe ukagenda hakaba ha abakenyezi bafatirwa mu mazu bakaba vyorere canke
bagafatwa ku nguvu amabi afatiye ugitsina
yego ibyo byose ni ibintu byagiye biraba kurujya munsi nabukebwaho ibyo rero nibaza ko tari ibintu twohuza cyane n'iby'amakambi naho naho icitwazo kwari kuvuga ngo abateye amakambi bahungiye muri ayo makambi nta siguro nimwe ishora kuza isigura ibyo bintu itangwa kugira ngo bijustifye cyangwa ngo bishobore kumvikana twebwe rero muri Kavibe tuvuga tuti ibyo bintu byose byabaye ni ibyaha kimwe n'ibindi byose byabaye imbere y'uwo munsi n'inyuma yaho ariko cyane cyane urya munsi hoho byabaye ibintu bibi cyane nibaza ko umuntu wese yari Bujumbura canke n'uwari kure yaho yarabimenye kandi yarabonye l'ampleur yabyo ukuntu byari biremereye cyane ngarutse rero ku kibazo mwari mwambajije twebwe muri Kavibe ibyaha bya kijya gihe byakozwe kuri urya munsi biri mu mugwi munini w'ibindi
yego
nkuko nari nabivuze abagandaguye urya munsi ni gice kimwe mu mugwi munini w'abantu bagandaguye kuva ibibazo bitangura gushika mbere n'uno munsi bikibandanye
iyo uvuze ngo kuva ibibazo bitangura ubushatse guhera he gushika he
twebwe kuvyo twakoreye ko twakoreye kuva mu kwezi kwa kane 2015 no kuvuga igihe imyigaragambyo
kuva imyerekano itanguye
tanguye gushika n'uno munsi kora ko n'uno munsi hariho abantu bikigaragara ko cyane cyane banyuruzwa imijyango yabo ikatwitura kugira ngo tubashikire imbere warumwambajije ati ko byakijya gihe ingene byagenze mu byukuri ibyaha nka bijya kora ko byakozwe mu kivunga ugasanga abantu bishwe ari benshi murazi ko kugera n'uno munsi nta n'uwuzi neza abishwe igitigiri ingene kingana urya munsi bo ndabibukije gatoyi burya leta yo yavuze ko hari hapo uyu mengo 90 nimba nibuka neza ariko murumva nyine ibitigiri bya leta ariko twe natwe tuzi ko ari mu majana amaraporo dufise atwereka ko ari abantu barenga mu majana 200 n'abandi ndabyibuka neza ariko nibaza bararenga amajana 200 aho rero no kuvuga ko twebwe ingene dukora ibintu nk'ivyo kenshi bija mu maraporo umuntu abakandika ariko mu byukuri ukuri nyakuri uzomenywa n'abarundi bonyine igihe imana nk'umbure yo dufasha muri kazoza hakazoba ubwo byo kurondera ukuri kose atavyo guhishanya ico gihe nk'umbure umuntu azoshobora kumenya abagandaguye bose ingene bangana n'abari bo n'imiryango yabo
nayi nabajije nti mbega none ikirego mwagitangiye nde mwareze nde hanyuma cyitwa gute
nagira ngaruke ko
yego
ikirego rero twebwe ingene tugitangira abantu batwite no kuvuga ngo imiryango yabuze iyo umuntu atagihari cyanke iyo tugize imana hakaba hariho nk'abantu bashoboye kurokoka nk'abantu babaye torture umuntu atwiyegerera wenyine atatubwira uretse ko hariho nabo turondera ko yatuba twabamenye
yego
ariko nko kubijanye nabijya nubwa ko nta kirego specific sinzi uko nubivuga
nta kirego nyezi na kigaragara mwatanze mwabifatiye muri rusange
yego cyanke bon cyihariye
cyihariye
mu mbabare gatoya ngira nta kirego cyihariye byarijyaga nkezo bya 11 bya 12
ni misi birifatanye n'ubwikanye bwabaye muri iyo misi birebe
ariko hariho bamwe mu miryango yabuze kiriya gihe bashoboye kutwikura
yego
nibaza ko hariho abashika 30 ibirego byabo biduhaye babikorera hamwe kubera ko nkuko bisanzwe iyo umuntu yabuze uwiwe murabikorana kubera ko amakuru niwe yatanga
mu kirego mu bigize kirego gametre harabamwo uburega hakaba n'uburegwa ubwo turumvise abareza bari boharezwe nde
harezwe inzego z'igihugu inzego z'igihugu kubera ko nkabijya ari ba ibintu biba byakozwe n'inzego z'igihugu kandi ariko biba bigoye kuvuga ngo ni naka biragoye umusirikare aje yambaye tenue cyangwa umupolisi yambaye iyo tenue biragoye sibyo cyanke umunazi ko harimo n'abantu baza bambaye civile kandi bafite inkoho bari kumwe n'inzego z'umutekano urumva atari igihe ugize imana ukaba washobora kumumenya hariho amazina n'ibyo mwamwe usanga avugwa kenshi agaruka mu byaha byinshi sinirwa ndagaruka ko ngahangira ngo murayaza mwamwe ariko hariho benshi udashobora kumenya muri ico gihe rero icaha nka kijya urega usaba ubutungane kugira ngo abafise ingufu kuruta no kuvuga ngo nka Commission d'enquête internationale murabizi ko mu Burundi bayankiye no gushika kuri terrain ngira ngo muravyibuka hajya no kuvuga ko hari ico bazi kubera ko ya Commission d'enquête iza kugira amahirwe bakayemerera gushika kuri terrain iyo yari kumenya ingene ikora amatohoza ifatiye ku byo twatanze igafatira ko ikaduga ibyo murabizi hari gihe baca no mu nzego z'inyene z'umutekano bakabaza ataka karere n'indi ya gakomanda byagenze gute bakabaza abo basirikare bakaza mu bapolisi n'abandi bo arabahinga mu matohoza nibo bari kumenya ukuri gukomeye cyane ariko n'ubu nta wohebura
none mu mategeko ga metre kumbure udusigurire neza ko numvume ngo babicishije kure ku inzego z'umutekano ziba ari iz'igihugu kubera iki batareze leta yari hari hama ngo leta yari hari nayo iheze ikora iyo matohoza yo kumenya ngo bari bajejwa karere n'ababikoze
oya ikibazo sico ikibazo nuko leta nyina tabishaka ikibazo soko abo bantu batazwi canke batomenyekana ikibazo nuko wewe nk'umuntu dufatiye abuzu wiwe atwituye twe turabishikana imbere tukavuga ati turasaba ko amatohoza yimbitse akogwa kugira ngo abantu bakoze ibi bintu n'ingene byakozwe byose bigaragara ito gihe rero iyaba leta ifise ugushaka mu byukuri iba yarabikoze ariko kubera ko itabikoze twebwe twasabye abari abandi no kuvuga ngo amakungu dusaba tuti dukorera ibyo leta yo dukoreye
ushika ukabazo kanyuma nari nabajije uno munsi nyuma yo kubitura kwitura yo makungu mu byo leta y'uburundi itashoboye uno munsi bigeze hehe nyuma y'imyaka 6 ga Eve
murakoze cyane nari navuze ikintu cha commission d'enquête yari yashizweho n'ishyirahamwe mpunza makungoni iherutse ibikorwa byayo byarahagaritswe gatoyi babishyira mu minwe yundi muntu azokwitwa mu rapporteur spécial nawe murazi ko no ishyirahamwe mpunza makungoni ryari ryasabye ko yobikora leta muri iyi minsi nyine murazi ko iherutse kumwanka ibyo byose n'ibigaragaza ko mu by'ukuri hariho ukuri ibintu byinshi by'ibyaha badashaka ko bizoja habona ariko uko biri kose turizera ko baranka bazokwanka ariko turizera ko impera n'imperuka ukuri kuzomenyekana
murakoze cyane
inzira ya mbere inzira ya kabiri ni ijya la Cour pénale internationale irirahe murabizi ko ariho donc ibintu biri muri CPI hariho amadosiye yagiye menshi cyane nka twebwe muri CAVIB muri CPI turamaze gushikanayo amadosiye menshi novuga nti muri rusangi atarayo ayo yo kuri ayo magenekerezo gusa ashika ku 1,600 abona amadosiye ashitseyo kandi twari twatohoje ariko tugasaba tuti mwebwe namwe nka sentare mpunza makungu ijejwe ako kazi kuruta nimudufashe kugira ngo mwimbe cyane muronde mukora amatohoza yimbitse CPI murabizi ko kugera no munsi yarafunguye amankete mu bihe murabizi ingene byagenze bigoranye cyane leta y'u Burundi igacifata n'ingingo yo kuvamwo muri statut de Rome hajya nuko ari ibintu ibikorwa byakozwe kandi byinshi amadosiye y'ico gihe cyo mu kwezi kwa 12 hariho amwe arimo muri ico 1,600 navuze ariko nkuko nabivuze ni make mu yandi menshi cyane
murakoze cyane
ubu rero turarindiriye ibizokurikira CPI uko biri kose twibaza ko namwe murabikurikirana n'abandi barabikurikirana turindiriye nk'abandi bose turarindiriye ariko turizeye ko ari ikizokogwa ariko kandi no kumenya ko burya CPI amasentare nkajya mpuza makungu kenshi akora igikorwa gito cyane no kuvuga ngo kenshi bo bakora ibintu novuga ati ni nka symbolique ibintu byo kugaragaza ati bon naka twamufashe abantu nka 4-5 ariko abakoze amabi burya baba barengera abantu 4-5 nico gituma uruhara runini kenshi mu bintu byo gutungane nk'ubwo ruzotegerezwa kugaruka kuri twebwe abarundi nyine niho dutezwa kuzoshira ingufu cyane ku buryo twebwe nyine nk'abarundi turondera ukuri tukarondera n'ubutungane
murakoze cyane twese hamwe duharanire ubutungane ku nzira karengane zagandaguwe ku magenekezo ya 11 na 12 Kigarama mu mwaka wa 2015 ni ikiganiro kidasanzwe kuri radio igicaniro ni nyuma y'imyaka 6 habaye ubwo bwicanyi benshi bavuze ko ari ubwicanyi bw'agahomera bunwa kumbure ka tugaruke kwa mugwengezo yari mu bari imbere twabivuze bahagurukije abantu kugira ngo baje mu myerekano ihakana kurenga amategeko Mugwengezo hariho ibintu yagarutse ko metre yanavuze ati ibyo ivyo byose mugwengezo ntaja kuminyuza ngo mwarabona neza yuko bitazohera amahoro bega naho ubwa mbere wavuze uti jewe ntitwaye twateguye ko bazaje gutera makambi n'igihe batera makambi sinari ndahari reka ivyo onye tube turabireka uko yari yabivuze mugenzi wanyu ntambara ate bya ivyo byose ikosa so gutera makambi atariko ikosa rya mbere no kutiyumvira aho baca baja nibava gutera makambi nimba bagiye mu makaritie bari bavuyemo tukavuga uti kumbure niho leta yaciye imenera kugira ngo ijyaniranye na bose tugarutse kuco metre yavuze naho ati mubitegura no mu ntango mwarabona ko bitazohera amahoro bega mwebwe byo mubivuga ku iki cyanke mwategekanye iki mubonye ko bihinduye isura
twebwe twarabona ko bizohera amahoro neza na neza cyane icyo twarati
mwafatira kuki ko wavuga yuko ibyo byose mugiye guhangana n'inzego zifise ibigwanisho kandi ibyo byose mwarabona SNDD mwari mugiye no vuga ni kugwanya mwari muyizi mwafatira kuki ikizere cyacu cyari gishingiye he ko mwabona ko bihera amahoro
twebwe naho vyagiye biragaragara yuko ubuntu atari kirenga muri iyo systeme ariko twe twagumye kuciyumviro cuko nawe nu ikintu abantu bose bari kwarasemerera ikintu amakungu ari karasemerera ikintu abasende FDD bonyene kugitigira kinini cyane bagira bati ntibikunda igingo cha gatatu ntigishoboka ikintu twabona ko nawe yemeza neza yuko imyaka irenga cumi Uburundi bwagiye mu mahoro utari bwigire bubona icyo gihe cyose twarabona ko n'ukuri ari umuntu w'umushira ntahe ntitwigeze twiyumvira yuko ashobora bijya bintu kuvyirengagiza akavyima agaciro mu gihe twari ko turamwibutsa yuko ikiringo cya gatatu ntigishoboka twisuza amategeko urumva rero twebwe ntitwigeze nta n'umwe yigeze yiyumvira yuko CNDD-FDD yohindukiza yo ikarabisha umunwa w'inkoho ku munyagihugu kuko twari tuzi ko yahora mu ishamba twari tuzi ko izi neza na neza ko inkoho uwisohoye utazi ivyo icivyara bukeye buriya bagiye mu ishamba kubera nkumbure babonye ko bigeze kubatumiriza ku inkoho baca bahitamwo kuja mu ishamba tuti rero ivyo barabizi cyane ko bidashoboka niho rero dutanguye kubona abapolisi batumbereza inkoho ku munyagihugu umunyagihugu yataritse amaboko twaciye dutangura kwiyumvira tuti none ibi bintu biherera hehe twaciye dutangura gutera akamo muri Nations Unies ubuserukizi bwa Nations Unies hajya twaciye dutera akamo ibihugu duhana imbibe ibihugu duhurikiye mu karere kamwe oya ntacyo tutakoze kugira twamame ntihagire amaraso aseseka bibaye uko rero abanyagihugu barabuze abo bakira nayo bamira hanyuma bica bituma nkumbure n'abagira bati ko batangiye kutwica reka tuzibiri imihora ituma badushikira niho baca batangura gushira amabuye mu ibarabara batangura gushira kugira bikingire gusa sino nari cyumviro cy'inkoho nani nari umunyagihugu numwe nani umunyagihugu numwe yarafise inkoho kubwacu rero twabora ku butungane bw'igihugu cacu nkumbure naho bumaze igihe burangwa n'inyifato zitabereye ntitwabona n'ukuri yuko nijya nijya sentare ijejwe kubahiriza ibwiriza shingiro ntitwabona yuko n'umuntu tumwe yuko ishobora guha Nkurunziza ikindi kiringo cya gatatu urumva twebwe novuga ko twabaye desidéraliste twaragize confiance en nous-mêmes turagira confiance mu nzego za leta ibyabaye rero mu nyuma nibyo byadutangaje twese ubwicanyi bw'agahobera butwa erega nabo bafashe iyo ntumbero yo kuja mu makambi iyo ntumbero bayifashe inyuma y'amezi hafi indwi yabezi hafi ndwi biyumvira bega bigende gute biri bugende gute kugira natanguye mvuga ko jewe ntoshigikira umuntu atumbere kambi ngo agiye kwitera kuko ntabazi ikimurindiriyeyo ntabazi bukeye bwaho ingene bica bigenda donc kuva na maraso gusa ari na guseseka mugabo tukagira tuti uko bimeze kose leta n'inzego z'ubutungane zari gukora kugira abo bantu barondegwe bareke kubica aho bari bafashe bababaze ababatumye nibande bagira amatohoza ashika bafata umwanya kuko situation nkijya yadutse udafashe umwanya ngo wiyumvire uratikiza inganda
ibyo ngira ngo abakurikiranira hafi by'amategeko babiboneye hafi barabona ko leta itabyitayeho nico gituma kumbure bajanye ikirego cabo muri sentare mpuzamakungu reka kumbure turiko turagana ku musozo w'ikiganiro subire kwa ntambara mvuga nti
harico nagira ishinji cyanyuma
ego
hariho kwica bajya abantu bijya ni crime de masse
yego
hariho kuja kuhiga kamwe kamwe ibyakurikiye twebwe muri IPD twarabuze umukuru umugambwe wacu kwera yamyerekana twebwe muri IPD twarabuze umuvugizi w'umugambwe wacu kwera yamyerekana twebwe muri IPD twarabuze waraje kugigega kwera yamyerekana twebwe muri IPD twarabuze hijya nino abantu kwera yamyerekana nkuko yarabivuze uwo yanonosheje amategeko abantu nibafate biyumvire tuje kuzina intagwe twiyumvire ingene twotangura gutegura amadosiye kugira twitwarire ya ntwara kuko yaratwiciye abacu kuko yarahotoye abarundi kuko yarasheshe amaraso n'ububikiriko sinzi uweje kuvuga ngaho erega ivya kijya gihe n'ubu biracyakurikirana abantu bose bicwa uno munsi nukubera bazira yuko bakekwa yuko boba bari mu bari bashigikiye irya ntumire twe twatwihaye ariko baricwa rero uno munsi bose n'ingaruka n'inkurikizi y'ivyabaye by'uguhonyanga amategeko to tukavyanga tukabahanura ntibavyemeye
reka kumbure tudugiraho nyine tugana ku musozo w'ikiganiro nje kwa ntambara kugira ngo dusangire ijambo atera kamo ntambara naye nifuze rero ko wotera kamo ariko uragatera abo wumva wifuza ariko hari ndashaka ko mutera kamo uno munsi CNDD FDD numugambwe kumbure nkuru nziza yakomokamwe naho no munsi amabi turiko turavuga mwavuze yuko yatewe na nkuru nziza ntakihari ariko umugambwe wiwe urahari uri no kubutegetsi nibaza ko benshi bari no kubutegetsi bari kumwe nawe nayo nifuza ko mutera kamo ugo ruhande munatera kamo rero izinzira karengane haba ababuze ababo naba anye no vuga ngo bakorewa amabi nkuko yagiye arabivuga metra bafashwe ku nguvu nabandi bahuye namabi atandukanye mu batera kamo tugana ku musero zo higaniro
murakoze cyane jewe mu nkundire gato imbere yuko ntera kamo ariko nibutse gatoyi 2015 byarerekanye ingene abarundi twiyumvira muri rusange kwerekana yuko ikibazo camo kugita kibaho abantu dushobora guhaguruka tukagwana kuko amategeko yarenzwe iyo yaba intambwe ikomeye mu bintu tutari tumenyereye mu buzima bw'abantu hari ikintu kimwe gikomeye no garuka ko muri ivyo bintu kandi abantu benshi batari bibaza ugwaruka fate hari ugwaruka gwinshi rutigeze muri kijya gihe ruba mu bintu vya bintu vya moko intara n'ibindi tuzi ko vyasinzikaje igihugu nigi nabari kunze ko nabo bagerageje kugira kae n'uyu munsi nzi neza yuko ico ari kintu abantu benshi bataciyumvira ku kibazo c'uburundi ara moko canke intara nibabigize ivyitwazo ica kabiri no vuga ku bantu twiciwe abavyeyi bahekuwe canke abagiriwe amabi nivyo nibintu biteye agahinda cyane ariko impera n'imperuka nkuko metre yavuze bizofata inzira itumbereye hashake haci imyaka n'imyaka bizofata inzira itumbereye ariko iyo nzira itumbereye izovahe iyo nzira itumbereye nkuko metre yavuze amasentare mpuzamakungu afata ibintu symbolique afata umuntu umwe cukumbare mu nzego canke yararongoye urwego atariko siwe yakoze ayo makosa mabi siwe yisha abo bantu uruhara runini kwitwe abarundi aho niho ngira nce ngaruka muri mwe baravuga gutera kamo
ego me kugira ngo turonke ubutungane kuri zinzira karengane
ego jesi ntera kamo abasendede ngo nibareke kugira ibi nibareke kugira ibi nibagira ibi nibitware gutya
ariko barafise uruhara kugira ngo ubutungane buboneke
abasendede bari mu barundi mu bandi sinje kuvuga ngo sendede jingira ndabashiri hamwe mu bandi mvuge umurundi vuge uruhara rw'umurundi wariwe wese ahari hose
ego
ahari hose mu gihe uwo murundi tutarifuza gushiraho abantu canke tutifuza gufata inzira canke tutifuza kubabara kugira ngo canke kukuruha canke ngo twemere gusonza kugira ngo turonke inzego ziza zigwanya ayo mabi yose ivyo bizokwamaho abantu bazokwama barira abantu bazokwama bahekurwa mu gihe tutazuha turaronka ubutegetsi ndeke kuvuga ubutegetsi ko ijambo ubutegetsi jewe ndaryumva nabi rwose naho rikunze gukoreshwa na jambo ndarikoresha ariko mu ntunge mvuga uburongozi burongora abantu butarongora ibikoko butarongora abantu bo kwica cyangwa kwicwa tuzi agaciro k'ikiremwa muntu icarico abantu bakunda igihugu abantu batifuza kwangaza abandi ahubwo bwo kwifuza n'abangaye kubagarukana n'igihugu catakaye kikagaruka n'imbibe zasambutse tugasura zikagaruka aho niho tuzoshobora kugwanya ivyo vyose bishoboka yaba genocide mu gihe tutararonka ubutegetsi bushira imbere guhagarika ivyo bibazo n'uyu munsi abantu bazokwama barira
murakoze
ntera kama abarundi aho twese aho turi tuve muri comfort tuve mu bintu aho turi nyimba jewe mu ndwi mfata vyeri zitatu ni mfata imwe izo zibiri ndabe mvuge nti hariho umwana akeneye ishuri hariye wacu kumbure iryo shuri uwo muntu ari mu ishuri azovamo ikintu kizima raba subira inyuma mu ntara zose zagize muraba abantu bishwe duhere kuba intelektuele bishwe kuva mu bibazo by'igihugu abo ba intelektuele abo bantu bari barashoboye kujara mu mashuri kumbure nibo bari guteza imbere igihugu ariko nibo duheramwo kwica nibo duheramwo kwica ntituraba inyungu za kazoza k'igihugu turaba inyungu za kazoza k'iwacu mumbabarire rimwe na rimwe novuga nti abarundi n'abari mu akaruro mu banyepolitiki benshi baratwereze yuko batakunda igihugu ndavye vyaciye bikurikira inyuma muri za senarede n'ibindi abantu bagacanamwe abantu kenda bakavugana amajambo twije tugasanga abandikisa amaketa yabamwe babwira abantu bavuga nawe bavuga babandi aba ugashura abaho aho bageze uyu munsi woca wimvira mbega muri irya minsi yose abantu bizeye abanyepolitike tukabaje inyuma tukavuga ati reka tuje inyuma yabo toshe tuvuga none abantu bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo baje inyuma y'abo bantu abo bandi bari imbere yabo abantu bazize
none ufatiye kuri ibyo uriko uravuga ufatiye kuri ibyo uravuga hari cyizero ufise yuko tuzoronka ubutungane kuri inzira karengaye turiko turavuga uno munsi
neza cyane neza cyane kuko murabe uko abantu tubabara kenshi cyane niko havuka abantu bashasha bafise ivyimbiro bizima vyukushobora gutumbereza ibintu kandi uyu munsi ndavyizeye cyane harugwaruka rutariruke nkuko nari nabivuze bataciyumvira mu ntara canka moko uyu munsi bafise icyumvira babona ati abantu baduhemukiye naba baje bavuga ibi ubu tugiye kubikosora dushire intumbe dushire inzira itumbereye idahagaze kuri vya vyumviro badata canke basogokuru canke bene wacu canke badata wacu batweretse canke bashize imbere uyu munsi dushire imbere igihugu n'abarundi
urakoze cyane reka kumbure duse n'abasoze ikiganiro ariko ngaruke ku batumire babiri basigaye nabo nyenda babaza mpereye kwa Chauvino mbega uno munsi ko turiko turavuga twese hamwe duhanire ubutungane kuri zira karengane uyu munsi hari ikintu wo bufatira ko kikuremesha kikwereka yuko twokwizera cyangwa wewe wokwizera yuko ubutungane buzoboneka
oya nta butungane buzoboneka mu gihe ibintu bikimeze kuriya ubutungane buzoboneka ni mu gihe abarundi bategera neza iby'igihugu batazoba ariko arerera amaboko le drame nuko atacokogwa ariko mu gihe hakira abantu bacemera yuko ejo hagi wacu ibintu bishaka guhinduka birashoboka cyane
none hakogwiki nyene uko kubivuze neza hakogwiki kugira ubutungane buboneke
nashaka mpumurize mwene wacu ahejeje kuvuga ijambo buriya twebwe muri situasi twaciye twisangamwo y'ukuba impunzi canke tugakorera mu migwi y'amakoalisiyo nibisanzwe cane ku rugamba aho hose tuzi ku isi abantu bamaze imyaka 10-30 bagashika finalement ku ntambwe yo kugarukira igihugu cyabo nuko hagiye haracamwe utuntu hagati y'abantu yuko ejo boharura ngo harabaye ikintu muri sinarede hirya ejo ngo ibi ibyo ni ibintu bisanzwe cyane twebwe twari tuzi yuko nkumura abantu benshi b'abarundi benshi bari bazi yuko tuzopfa kuja hamwe gusa ibintu bigaca byikora oyaye ibyo bivyara umwiheburo tureke kwihebura rero mu gihe hakira abantu bacemera ubugamba neza mu gihe tugifise abo bantu bakavide mu gihe tugifise abo bose hirya nino n'uyu turi kumwe ngaha yemera ko ejo ibintu bishobora guhinduka ngaha ivyo biba ari ibintu bihambaye cyane mu gihe je mu rwengezo n'uwundi muntu hirya nino akigira ati jewe sindota mpesha urugamba rw'igicwanje mu gihe hakiri urwaruka rugira tuti twe twararenganijwe ntibishoboka ko umuhigo cacu ibintu bana kuriya ni muri ico gihe cose rero abantu bose bazoguma bafise icizere cy'uko urugamba bishoboka no kurubananya bishoboka bizoshoboka ko twebwe tubore igicwacu nitudehukigwe ngo harabaye inani ziriya canke zino zitakunze ivyo nibisanzwe izo ni etape zisanzwe cyane ku gamba bw'ukubohora igihugu dufatiye no mu bihugu bibanye hajya hari ibihugu vyamaze imyaka 30 gushika ku munsi haboneka abantu baje imbere y'abandi koko kandi akaba ari bashikira kuri iyo ntambwe yo kubohora igihugu ikindi rovushikiriza nashaka abantu bose bumva ko canke bashikiwe n'ingorane bitegure ku mitima yabo bitegure kwitwarira irya ntwara twe muri IPD dosiye twayitanguje kandi nitwitanguza ku muntu umwe gusa abantu bose leta yatwiciye dosiye twayitanguje n'abandi bikuruko nyene hamwe ikindi naco nuko tugifise inkingi y'abarundi banonose iby'amategeko tugifise inkingi y'abarundi bemera neza ko intumbero bihaye bazoruhuka bayishiteko izo nizo nkingi twe dukere kandi izo nizo nkingi zibe zimpa icizere cy'uko ejo iya ntwaro itazoba igisubira kugira ivyo iri kironona hajya ivyo iriko uwo mengo hariho abantu baremewe kwicwa n'abandi baremewe kwica abandi ibikunda ivyo bintu
mutubabaye kumbure tuje kwa metre umwanya uraturega w'ikiganiro watekaje uganiro usa no waheze mutubabaye tuje kwa metre nawe tumubaze mbega metre
na radio namwe bamenyesha makuru muri nkingi mugiye mukiriho urugamba rurashoboka cyane
murakoze cyane reka twumvure duhereze kwa metre Yves Runyagu Yves mwebwe muti twebwe twashimye kwitura amakungu twabonye ubutungane iwacha taburiko muravye inyifato y'amakungu cyangwa uno musa himigenderane yo bigeze n'u Burundi n'amakungu murafise cyizere yuko ivyo mwituye mu makungu mukurondera ubutungane kuri nzira karengane cyane muzobishika
murakoze cyane ico kibazo nucishura nubwa mpagaza ahantu habiri ubwa mbere ho imbere yuko mbo mushingwa manza ndu murundi
yego
nubwa ngo ndimwe akarite zibiri karite yo murundi na karite yo mushingwa manza
yego
mu murundi nubwa nti amakenga yo ntiyobura kobera ko ndakeka ko abarundi benshi kubera kumenyera ibyaha byinshi byagiye bikogwa muri kahise ugasanga abantu ntibagiye barakurikiranwa two hava twibagirwa canke tukabishira muri ibyo byose kakaba kamizwe n'ingoma nyine
yego
no kuvuga rero ngo amakenga ntiyobura nk'umurundi amakenga ntiyobura ko dushobora gusanga ejo canke igihe ejo twibagiwe ahubwo nibindi byaha munyuma bigakogwa kubera ko bigaragara nuko iyo igihe cyose abaye ibyaha nkabijya hanyuma ntihagire ukurikiranwa bihingupfu nabandi muri kadoza kugira ngo nabo bazokore nk'ibyo canke birenze
yego
murumva rero ko amakenga ntawo yabura nk'umurundi ariko kandi nkuko nabandi bagiye barabivuga ari mu gwengezo canke intambara no gutera kama barundi kugira ngo uko kuri ubwo butungane mu byukuri tubugwanire hanyuma rero nk'umushingwa manza ari muri byo ariko arakurikirana ayo madosye no vuga nti turafite icizere twebwe ko ari ibizokogwa ariko kandi ndagaruka nkavuga nti uruhara runini muri byo by'ubutungane bugaruka mu gihugu indani ubutungane bw'igihugu bwabwo ubwacu ibyo bya Cour Pénale Internationale n'abandi bariko barakora tuzobandanya dushiramo ingufu dufashanyije twese ariko ni nk'uko ejo bishobora kuba ariko urubanza n'urubanza ni nk'umukino ntiwigera umenya iyo bija murabizi ko hariho n'ibindi bihugu hakozwemo ibyaha bikomeye cyane CPI igakora cyo ubundi mbwira murazi ko hariho n'abaherutse kurekurwa ba Rurambagbo n'abandi kandi ko abantu barapfuye ariko ikiba gikomeye ni uko ndabigaruka ko indani mu gihugu ubutungane bw'indani mu gihugu nabwo nyine abantu babushiramo ingufu bakarondera ko ibintu bihinduka bakarondera ko ubwo butungane bukora kuri ayo madosiye yose kubera ko uko tuyafise ayo madosiye turayabika n'ejo canke igihe kandi bijya byaha ni ibyaha bidatigihe ico bita nema crime imprescriptible ni ukuvuga ngo igihe cyose n'inyuma y'imyaka ijana ibyo byaha birashobora gukurikiranwa n'ababikoze bagahanwa kuvuga ngo amashansi aracariho menshi cyane ko ibyo bintu byohanwa ariko kandi ibi waruvuze by'uko hari uko haraba ibintu by'imigenderanire ibihugu ibinabiri ari bya Burayi canke byo mu karere biriko birondera gukorana na Leta y'u Burundi bijya n'ibisanzwe politike ni politike ifata inzira yayo ariko ubutungane nabwo bugafata inzira yabo
none hagiye ubutungane tubona ko mengo bukoreshwa na politike cyane gametre
oya mu by'ukuri nagira mvuge nti ikindi kintu kituremesha muri bino bihe gatoyi mumbabarire ndaza ko kigaruka ko gato nuko mu bihe by'ubu aho bitandukaniye na kera mwibuke ko ubu uyuravye nko kuva ico gihe cyose cha manifestation y'ibihumbi 2015 kugera no munsi amaraporo asohoka ni menshi uno munsi abantu bandika ni benshi ibyo bintu byose si ibintu umuntu yovuga ngo ubwo nyene ngo ndabirengeje ku ruho rw'amazi ngo bizoroha hanyuma ubutungane bujya ni inzira iteba iteba ariko rimwe na rimwe irashika ngira mwarumvise n'ibintu bya Pinochet bagiye kuburanywa ari abatamasika bari mu masheze Laurent kubera ko hajya Pinochet byashobotse kubera ko hariho abantu bari barabitsaye mu madosi baravuga bati tumurindiriye mu gihe ciwe nyine mu gihe nyacu gikwiye rero cyo ntangaza cyane notangara mu bandi hamwe ndavye amadosiye ariko arakogwa ku Burundi ndavye ibyo twatanze nkaraba ingene byakiriwe nkaraba abo dufashanya ingene babishiramo ingufu cyo ntangaza hamwe no kuri umuntu atacokogwa
bisigura ko mufite icyizere gikomeye ko hashobora kuva
mu kintu ndafite icyizere ariko kujya nabivuze icyizere cy'amakungu ni umwe mu kirundi baravuga ngo kimana kazi imvura ihise
yego
dutegereza kumva nk'abarundi ko uruhara runini rugaruka kuri twebwe kurondera ubutungane ku bacu
yego
murakoze
namwe
muhondere gatoye
amasegonde 30 ntambara amasegonde 30
yego namajamba biri gusa nongerako jewe mu byoro kindi nagira nongere ko ni ugwaruka ivyabaye bibigisha bamenye ninde wo gukurikira ninde atari wo gukurikira ica kabiri abantu bari mu mahanga mu 2016 twararonse abantu benshi baza vuga ati shigikira abantu nabo inagira ndababwire ni mumenye uko abo baza kubabwira mushigikire ivyo mushigikira tutabigize ubuzima bwacu ngo dushigikire ico tuzi dushigikire inzira tubona ko ishaka izodushikana aho dushaka kuja sokora makosa natwebwe dushigikire abo tuzi ko dufise ivyo bintu tubishize mu buzima bwacu
murakoze cyane
ni ibintu byabaye byatweretse imikorere mibi n'inyifato mbi abarundi twagize mu byabaye mu 2015
Urakoze cyane ntambara. Reka kumbure duce duheri wawe nyine tugushimira kuri ayo majambo meza uhereje ko. Tugushimira ko witabye iganiro cyacu katuganirira ntambara.
Murakoze cyane n'ejo nimwantera kamo umwanya nzorondera kandi nzotanga.
Tuzokurondera turiko turakora urukurikirane muri ke bukumenye aho tuvuga ku masezerano atandukanye harimo amasezerano yarusha wigeze kuvuga yuko ofisi yavuga ko ngira ngo tubaye turaguhisango.
Ash nditeguye.
Urakoze cyane. Reka rero dushimire Chauvino umugwengezo nawe nyene yadufayije kuganira muri kino higaniro yahaye bitari bike. Aho twari ko twese turavuga ati twese hamwe duhanire ubutungane ku nzira karengane zagandaguwe ku magenekerezo 11 na 12 higara mu mwaka wa 2015. Chauvino umugwengezo wari uhagarariye aba muvuma arusha mwiyamiriza kurenga amategeko kwa Petero Nkurunziza. Tubashimire ko mwatwitabye mukanatuganira bitari bike.
Ndabashimiye cyane ku mwanya muduhaye.
Yego.
Ugusangira ijambo n'aba batumire bandi twari kumwe. Kandi nkaremesha barundi mvuga nti mu gihe cyose hazoba hariho akarengane mu gihugu cyacu, irya ntwaro izo bifise abantu bazoyirwanya gushika bayikureho.
Murakoze namwe. Twari kumwe kandi na Maître Yves Runyagu ari mu rwego rw'abashingwa manza bariko baragerageza kuburanira abahuye n'amabi mu Burundi mu rwego Kavibe. Maître Yves Runyagu, namwe tubakengurukire cyane ku butumire n'interano zanyu.
Ndabakengurukiye cyane nanje nkakengurukira n'abandi batumire twasangiye ijambo.
Murakoze cyane. Nanjye reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri. Nshimire Chantal Niragire yamfashije mu bunga bw'ivyuma, Arsène Bitabuzi nabashikije kino higaniro duhana isango ku munsi wa mbere nkaho twatanguriye na Gahwane.
Mushobora kuronka no gukurikirana ibiganiro bya radio igicaniro muciye ku mihora ngurukana bumenyi ariyo
Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud na YouTube mukandika ijambo radio igicaniro.
Waouh, il faut avouer que cet atelier était très instructif, n'est-ce pas Jules?
Pas mal, oui, mais Ange, franchement, tu ne penses pas qu'il soit dangereux de présenter d'un côté les hommes comme auteurs de violences et les femmes comme victimes de celles-ci? Dans ma pratique de métier d'avocat, j'ai connu des situations où les femmes pouvaient exprimer de la violence, peut-être davantage de nature psychologique, notamment à travers les mots. Toujours est-il que pour lutter contre la violence, il me semble très important de l'époque renforcer une vision conflictuelle des rapports entre les deux sexes et donc de ne pas utiliser dans la loi la distinction fondée sur le genre.
Je partage partiellement ce point de vue, Jules. Tu sais, nous les femmes aurions besoin plus de nous appuyer sur une législation pénale plus claire et efficace. Selon moi, nombreuses sont les batailles pour l'affirmation des droits des femmes qui ont été déjà gagnées. Mais il reste encore plus à faire. Toutefois, le féminisme ne doit pas être vu comme une modalité d'opposition entre les genres quand même, mais comme une valeur ajoutée, n'est-ce pas?
De même, il m'apparaît essentiel que l'affirmation des droits des victimes ne porte pas à nier les droits de la défense et la présomption d'innocence. J'en rigole un peu.
Imagine vraiment, les droits de la défense doivent être garantis et il convient de faire preuve de rigueur pour analyser chaque situation au cas par cas. La justice est un droit. En effet, la loi peut aussi servir à créer des lieux, des programmes, des conditions économiques qui puissent aider ces victimes des violences basées sur le genre à développer encore leur estime de soi et la capacité de pouvoir saisir la justice. Mais également, le pouvoir exécutif devrait mettre à profit cette période de dénonciation de leurs carences pour renouveler leurs pratiques en profondeur au profit de ces victimes. Tu ne penses pas?
Tout à fait.
Ceci est un message de la radio Ilitch Anilo en partenariat avec le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi et le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes des droits internationaux commis au Burundi, Kavib. Avance y bajo un bumbo.
Igicaniro igicaniro ni radio itanga ibiganiro bishikira umutima bikaganisha abayigana kuri rya soko ry'uburanga bwiza bwamye buranga barundi radio igicaniro iramutswa abahinga babushitse atakindi cyane kibaranga atarishaka n'ubutwari bishakaje urukundo ikamugwa amahoro n'amahonda radio igicaniro ikinicyo gituma ndayikunda gatabo nkayikundisha butungana reka nabandute ntibatangwa kuyitangarira kukidateba mu gutanga amakuru n'inyigisho binovoye kandi binogeje mu bushakashatsi bayitega amatwi bakimbura ibyiza bitatse Burundi bwa nyaburunga.